ofundisayo uva Bakshini Maharaj. Asibuke imbali ezimbalwa nje abasiphezona lana basidwebela umdwebo la ngezantsi bese siyabuzwa kuthiwa yini perimeter yakhona zonke lezi ikwele siyatshelwa kuthiwa zoho 1 times 1 okusho ukuthi zoho 1 ngoba phela 1 times 1 uthola ba uthola 1 zoho 1 lezi ikwele zakho asibaleke okuzokusiza ukuthi uthole iperimeter ngoba iperimeter ikhuluma ngokuthi okungemuva 9 siqhubeka uthola bani angithemba uhamba nami ngaze nami ngidideka njengoba ngibala ngomqondo ngingaphimiseli 24 asibone ku 24 bayovuma yebo bayovuma u 24 wethu sijabule kakhulu enye indlela mhlawumbe bekuthi usheshe ubale ngakho uthi nje usheshise nje uthi 1 lapha phezulu uthi 2 enzantu uthi plus 3 uthi plus 1 uthi plus 3 uthi wehle kanjalo kanjalo akusenani ke kodwa nasi ke isikwele abasiphezona futhi basibuza ukuthi yini iperimeter yalesi sikwele sethu isikwele siyazi ukuthi wonke amacaleso noma wonke amasayidi aso abanani no size ofanayo okusho ukuthi kuzoba wo 7 kuzo zonke indawo kokusiza nje ukuthi usheshe ukuthi 7 times 4 noma 7 plus 7 plus 7 plus 7 ukupha u 28 kamnandi kanjalo bayasivumela bayasinika ke manje ipentagon lena bathi yini perimeter le pentagon okumnandi bathi yini irregular pentagon okusho ukuthi ipentagon ejwayelekile nje pentagon nayo icisha isindelana nesikwele inani inamahlombe awu 5 kodwa kanjani alinganayo okusho ukuthi nje babe kuphe kodwa nje kusho ukuthi wonke amacala lana angu 2 basithi 10 ingabe sihambe ngendlela okuyiyo yabona awu 5 amacele u 2 wesuphiwe shotho 2 times 5 basiphile asibheke ukuthi sihambe ngendlela kuyiyo kamnandi